ako ihomu leo. Nitakuwa first officer Jeff Njoroge. Karibu dhidi wa Kewo Outdoor Arena Concert Experience. Tuenda Samido. Mwago ndiki nyagia dhamu kwenye siya utuko na DJ Kariz. Mwagi wano urebe Kewa.
Celebrate the good times with Tusker. Perfectly crafted for refreshment. Brewed by us with pride.